As we head back to Hilo, we'd like to take a little stop in the town of Ke'o and welcome back Nawahi, the students of Nawahi'okalani Pu'u. Put your hands together.
Ohe ohe kalama e one kawa noe ka pahupahu pilioki. He mele hoi ke ia nā ke alii o kawika kalākau I haku no ke kai hoa pai o mā ka paani pilioki. Hoi ke ia ke ano poho lalo o ke ia hoa pai o a me kanaka mai mā kana hana apiki. Aole nā e lava kanaka mai no ka lanakila ana I kākāko mo'i I alohanui ia o kalākaua. E nanea I keia hula pu'ili a mākou na haumana o Nawahi'okalani Pu'u. This mele was composed by King David Kalākaua and speaks about a village battle between Kalama'aeone and Kalākaua. Although his opponent was swift and clever, nothing got past the king, and his worth is noted in the last verse as he is compared to a counterfeit quarter. E nanea hoi I keia hula pu'ili a mākou nā haumana Nawahi'okalani Pu'u.
Oh,
Mahalunui Nawahi'okalani.